Turashimye kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave metero 25, 31, 41 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika ikaze makuru muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na Jewe Diana Ninahazwe. Intumwa z'impunzi z'Abarundi n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zahura mu Burundi mu rugendo rw'iminsi itanu rwiswe Gendurabi.
Twabonye neza ko Burundi ari nyabagendwa atangorane n'imwe atavyo guhohotera umuntu. Kwezi twashe tugira mu mihana iwacu nta munigeza tukomakoma n'umwe. Bisigura ko ivyo tugiye gusigura abarefuje turongoye ni kubabwira yuko umutekano mu Burundi uhari.
Aba ni bamwe mu Barundi bahungiye muri Kongo bahora mu gihugu c'u Burundi kuraba niba icuka kihari co bemera gutahuka batekanye. Ino nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato. Ariko imbere kuja mu karere k'ibiyaga binini hejo ni Mukankusi abanza dushikiriza amakuru agezeho iganino kwisi. Igitero cy'umutwe witwaje intwaro cyaba cyarahitanye abenegihugu b'Ubushinwa 4 ahacukurwa amabuye y'agaciro mu ntara y'Ituri ikungahaye kuri zahabu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abanyekongo benshi nabo barishwe cyangwa bakomerekeye muri icyo gitero aho bamwe mu baturage baho bashyira ubwo bwicanyi ku barwanyi b'umutwe wa Kodeko uvuga kurengera inyungu zabo mu bwoko bw'abarendu bahanganye nabo mu bwoko bw'abahema. Ibitero ahacukurwa amabuye y'agaciro no ku makamyo ni ibintu bisanzwe muri Ituri na kure ahandi mu ntara ya Kivu y'Epfo ahacukurwa zahabu hari abashinwa benshi mu birombe. Amakimbirane ashingiye kuri zahabu hagati y'abaturage ba Kongo n'abacukuzi b'abashinwa nayo aramenyerewe. Umuyobozi wungirije w'intara Jean-Pierre Bikirisende yabwiye ibiro ntaramakuru bya Faransa AFPT Kodeko yinjiye mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro bw'abashinwa hafi y'umujyi wa Abombi mu gace ka Jugu ka Ituri. Yakomeje agira ati twamenye imibare ya mbere ivuga ko abashinwa bane bishwe kandi ko abasirikare ba Kongo babiri bakomeretse. Andi makuru aturuka mu karere yavuze ko abashinwa ari batandatu hamwe n'ababarindaga abasirikare b'abanyekongo babiri n'abasivili babiri nabo bishwe. Ambasade y'Ubushinwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntacyo yahise bivugaho ubwo yari bisabwe ejo kuwa gatatu. Mali imaze imyaka isaga icumi yibasiwe n'abajihadiste n'indi mitwe yitwaje intwaro. Hagati muri icyo gihugu cyo muri Afurika y'Uburengerazuba hahindutse indiri y'urugomo guhera mu 2015. Umuyobozi ku rwego rw'intara utashatse ko amazina yatangazwa kuri wa gatatu yagize ati abasivili byibura 21 barishwe mu mudugudu wa Jigwibombo uherereye mu birometero byinshi uvuye mu mujyi wa Bandiagara yitiriye icyo gitero abajihadiste. Undi muyobozi waho mu ijoro ryakeye yavuze ko abantu bagera kuri 20 bishwe kandi ko umutekano muke wabujije abayobozi kujya habereye igitero. Ariko uhagarariye urubyiruko rwaho yavuze ko abasirikare nyuma baje kwagera. Cyakora batanze amakuru ku rwego rw'ubuyobozi bombi basabye ko amazina yabo adatangazwa bitewe n'imyanya barimo. Kuva agatsiko ka gisirikare gafasha ubutegetsi muri kudeta yo mu 2020 amakuru ajyanye n'ibitero nk'ibyo ntakunze gushyirwa ahagaragara. Uhagarariye urubyiruko yavuze ko iki gitero cyatangiye mbere y'uko ijoro rigwa kandi ko cyamaze amasaha agera kuri atatu. Nawe yasabye ko amazina yadashyirwa ahagaragara ku mpamvu z'umutekano we. Tujye noneho mu murwa mukuru wa Sudani Khartoum aho abagore n'abana bahungiye intambara kuri misiyoni y'abagatolika bugarijwe n'inzara. Frederic Nkundikije abahiye inkuru.
Ati Jacob Tele Kadana na wenyine yuganiwe muri iyo sengero cyo kimwe n'abakenyezi hamwe n'abana barenga 80 yategerejwe guturika umukanda kandi yarataye ibiro muri iki gihe ibifungurwa yari yashyize ku ruhande biriko birahira. Abantu bashika 80 nibo bahungiye muri iyo sengero hamwe n'inyubako zaryo Dar Mariam Mission isengero ry'abakatolika riri muri quartier Al Shajara ku murwa mukuru Khartoum hama habereye ingwano hagati y'abasirikare b'igihugu hamwe n'umurwi wa gisirikare uzwi ku izina Rapid Support Forces. Iryo sengero rifise ibituro by'isoro kandi igice kibamo ababikira cyaraturiwe. Muri iki gihe ibifungurwa bisigaye ari ingorabahizi ababikira bama batetse amababi ibiti bagaburira abana mu gihe abakuze batakironka icyo bafungura. Utwigoro twishyira hamwe ry'abagira neza kwa Rouge two kugarukira abo bantu twarangiye batatu mu bakozi baryo basize ubuzima mu gihe abandi bakomeretse. Ivyo vyabaye mu gitero cyakozwe n'abantu bitwaje ibigwanisho barashe ku modoka zikurikirana abo bagira neza barimo maze abakozi bahitamo gusubira inyuma. abasirikare ba Sudan hamwe n'abasirikare bigumuye b'umurwi RSF baragiranije icyo gitero cyabaye ku bakozi ba Croix Rouge.
Ayo makuru yose mweje kumva n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Ayo mukarere k'ibiyaga binini vya Afrika tuyahera mu Burundi ahavugwa igiciro c'indagara cavuduze cane cavuye ku 140 kija ku 120. Abazicuruza ku isoko ya Rumonge bavuga ko ikibazo giterwa nuko zabuze mu kiyaga Tanganyika. Inkuru ijwi rya Amerika yateguye ice ku bakunzi bayo mu Burundi mu isomerwa na Thierry Ndayishimiye ikigari mu Rwanda.
Ntarubaga ruhari kandi nawe uri kurahabona hari mwanza gusa bazikura hehe ntazi hari
uwo numwe mu bakenyezi twasanze mu gice cahora kigurishirizwa mu mafi mu isoko nkuru ya Rumonge. Amameza bahora batereka kimikeke canke indagara zabizumye canke imbisi ziragaragara. Abadandaza nabo barajunje. Uyu nuwe twasanze muri co kibanza
indagara zitaboneka twumva ngo ni kubera ya mezi nyene ari mabi. Kuko nabafise nabagenda iyo nyene mu kurondera zondagara mu ruzi bazi uko nyene tugiye twagenda ku ruzi tukarondera tukabura noneho na urabona ko atacyo twanze ngaha hakweri inzara ni nyinshi kweri mu bantu badanaza imboga n'abadisuma twese ubu turashonje kweri.
Aho mu isoko yo mu Rumonge ikiro c'indagara kitahora kirenza amafaranga 140 by'amafaranga y'amarundi ubu kigeze ku mafaranga 120. Ugiye ku musenyi wa Tanganyika naho ahashikira mato avuye kuroba wabona mato aziritse ku migozi gusa. Abaroba basanzwe bahaba barasubiye iwabo kuko batagifata imboga. Isoko y'amafi yahori harema mu gatondo nikihabarizwa kuko na mikeke canke indagara mbisi ziboneka mu kiyaga. Iyo zibonetse naho akadobo kahora ku mafaranga 180 kagugwa amafaranga 300 by'amarundi. Imiryango yabo bari batunzwe no kudandaza amafi ifise ikibazo cyo gufungura.
Wewe byakira gute kandi uri mu bibondo uri mu bana umaze kujya mu isoko kaburi ucyutahana babonye uzindi kugera ugiye kudandaza mu gabuga tahukonye ntagira icyo twara umva wewe byakira gute tubyakira nabi cyane kwe.
Muri ico gice cimbo bari bamenyereye gufungura ubugari n'akaboga ubu barahinduye nubwo bitoroshe bagafungura ubugari n'ibiharage biri mu irengarenga canke amashu. Ubwo bukene bw'amafi buterwa nuko mu gihugu ca Tanzania hahora hava amafi menshi agaca ku kivuko ca Rumonge atakiza mu Burundi. Aho muri Tanzania haheze hafi amezi abiri barahagaritse kuroba. Uyu murobyi wo mu Rumonge yigeze gukorerayo arasigura igituma hahita Tanzania bahagaritse kuroba muri rinoci.
Urabona mu isango muri Tanzania aya mezi kuva naho bataba bapfunze uruzi bataroba hariya hariho umuyaga uterayo uteye amato bacha bakoroga ngo ntamena ubwo ni uwo muyaga bacha barindira nk'umukwezi kw'icyenda umuyaga wanje guca nari cyo gitunye ndagazibona ku mugabo navye nyene kirujemo gatoyi mugabo icyo si cyo tuma zigabanuka kabisa.
Abarabyi basigura kandi ko muri kino gihe hari imbeho amafasha yibira kure mu mazi buryo abarobyi batayashikira kubera ubuhinga bakoresha mu kuroba budateye imbere. Jimene Mayumpu w'imyaka 63 afise amataroba akabona ko hari agahaze.
Kera tugikura hariho abagiriki bafise amata kuze y'ivyuma afise kuroba kure afise amatara araba kure ibyo bintu muri Tanganyika ntavyo kugira dusubire ijya kampanye yo kuronka imboga nyinshi fo yuko turonka n'imiburiburi abagwi zatunga urugero rwambere bazani chombo 2-3-4 muri Lac Tanganyika bikaroba.
Kuba badakoresha ubuhinga bugezweho mu kuroba byunyugwa n'ubukene bw'ibitoro nkuko Toyi Gabriel arongoye urunani rw'amashirahamwe y'abarobyi mu Burundi abyemeza.
Iyo umuntu vyo taronse igitoro gikwiye ntaheza ngo arondera amafi iyo yoba ari hose naho yoba ari kure kuko hari igihe usanga mu mazi iwacu atari menshi bigasaba ko ajabuka mu mazi yo hakurya Kongo akayaronderayo kuko ifi ntuzisanga ntugenda ngo usange aho ziri urazirondera. Rero ibyo ntibiba bigikorwa kubera ko acabona ko igitoki afise kidashobora kumugaruka.
N'ikigega ca komine Rumonge kirahahombera nubwo musitaneri adatanga urugero rw'amata atagisi ya horatozwa kumafarobwe na yadandajwe mu masoko atandukanye iyo komine. Ubutunzi bwa komine Rumonge buva hanini mu matagisi atozwa mu mamesa no ku mafi. Yabatoyi Gabriel arongoye runani rw'amashirahamwe y'abarobyi yaba Jimeni Mayumu afise amataroba barizeza ariko abakunda akaboga ko mu mpera z'uku kwezi imbe izo bayagabanutse muri Tanganyika amafaka duga hejuru abarobyi bashobora kuyafata.
Tiarif Daishimie urakoze tukivuga ku vy'u Burundi intumwa z'impunzi z'abarundi ni za Republika ya Demokarasi ya Kongo zahura mu rugendo rw'imisi itanu mu Burundi muri gahunda y'ishami rya ONU gitaha impunzi ku isi twagenda urabe. Impunzi z'abarundi zari muri urwo rugendo zivuga ko umutekano wagarutse muri ico gihugu ariko zikemeza ko ubukene buzura inzara. Inkuru ya Vedaste Ngabo ari muri Republika ya Demokarasi ya Kongo.
Izi ntumwa zari zigizwe n'impunzi mu nkambi ya Mulongo na Lusenda ndetse n'iziba hanze y'inkambi hamwe n'abayobozi ba teritwari ya Fizi na Uvira abagaraye societe civile na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi. Ubwo zari zigarutse zivuye mu Burundi zaganiriye n'ijwi rya Amerika zemeza yuko buri wese yageze amahigwe yo kugezwa mu ntara avukamo ndetse no kuganiriza impunzi zahungutse mu myaka yashize. Izi impunzi zanasuye intara y'Ibitoki ikomokamo abantu benshi bahungiye muri Congo. Deo Ntakirutimana ni umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya Mulongo. Yari muri izi ntumwa zari zimaze iminsi itanu mu Burundi yari wa mu ntara Karusi asanga amakuru umutekano muke babwirwa ari mu buhungiro atandukanye nayo yibone yageze iwabo.
Tuma tugiye guhereza impunzi bagenzi bacu tugiye kwasigura kwanza umugambi abategetsi ba Kongo batunganije kuwagize akamaro ati kubera iki twabonye neza ko Burundi ari nyabagendwa atangorane n'imwe atavyo guhohotera umuntu je ngaho amahoteli agenda araramo yose nta n'umuntu yeza kumbaza ngo karanga muntu ngo bitambulisho kandi tugishika mu Burundi Direction General de la Patriement Sensation et Integration yavuze tugira mu bumenye ikihugu cyanyigire kimeze umuntu wese ashaduka ku gatumba iwe kwezi twashye tugira mu mihani wacu nta munigeza tukomakoma n'umwe bisigura ko ibyo tugiye gusigura aba refugee turongoye no kubabwira yuko umutekano mu Burundi uhari.
Albert Akizimana nawe ari muri izi ntumwa yari wa mu ntara y'Ibitoki ifite umubare mwinshi w'impunzi ziri mu nkambi ziri muri Congo yagize amahirwe yo gusura imitumba itandukanye ndetse no kuganira n'abantu batandukanye. Nawe asanga ibyo bahunze mu mwaka wa 2015 byarashize
guhunguka ndumva bindimwo by'ukuri kuko uko nabwumva siko nabusanze kuko haravuga ibibazo by'imbonera kureyo uciya habigenda ukwe ugiye naragezeho je naratembereye kandi natembera ndumwe nizo mbonera kure kuko ziranzi niho mvuka twarayaga nabo ntanu wigera mpamagara ngo we uvaho jahe cyangwa ngo maze iminsi oya atakose wakoze nibaza ko nta muntu n'umwe bashobora guhohotera.
Gusa nubwo izi mpunzi zivuga yuko mu Burundi hari umutekano ugereranyije n'igeza hunze zisanga hari ikibazo cy'inzara ndetse n'ubukene bwinshi ugereranyije naho ziri mu buhungiro muri Congo. Joseph Minani aserukira impunzi zahunze mu mwaka w'1972 ziyo mu teritwari ya Fizi nawe ari muri izo ntumwa iwe yagendereye intara ya Rumonge
mu Burundi. Ntacyo nanezeyo cyane mugabo icyo nasanze gikomeyeyo cyane n'ubuzima ukuntu ko abantu bo baronga imfungurwa usanga ari ibintu usanga bikomeye gatonya na nivyo bisaka kugora n'aba ba ababene wacu bahunguka bagiye mu Burundi.
Gute bigenda gute
usanga mu Burundi injya zaraduzi beyi injya zaraduzi beyi amafaranga sana yakorotse gatsiro.
Bamwe mu bagize societe civile bari muri uru rugendo bahoraga binubira ubujye abarundi bahunguka abandi bahunga bahamya yuko umutekano ari wose mu Burundi. Mateso Mutari n'umuyobozi wungirije wa societe civile muri Fizi.
Tumefika kuri province ya Cibitoke kuri Rugombo, tumefika kuri province ya Ubanza, Bujumbura Meri, Bujumbura Iran na
kwageze mu ntara ya Cibitoke mu Rugombo, kwageze mu ntara ya Bubanza na Meri Bujumbura ndetse na Rirare na Rumonge. Twiboneye n'amaso yacu ko ari umutekano. Umutekano urahari mu Burundi kuko abo twaganiriye n'abayobozi ndetse n'abahungutse batweretse yuko hari umutekano. Prosperi Abiona ni umuyobozi wa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira nawe yari muri izi ntumwa zari zivuye i Burundi yemeza yuko urugendo bakoze ruzafasha aba barundi gukangurira izindi mpunzi guhunguka ku bushake bwazo. Iyi gahunda ya Go and See ibaye nyuma yaho muri uyu mwaka ibikogwa byo gucyura impunzi ziva muri Congo zijya mu Burundi byari byahagaze bitewe n'uko impunzi zahunguka nyuma y'igihe gitoya zikongera zigahunga bityo bigatera abandi barundi ubwoba bwo gutaha. Vedas Ngabo, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika Washington DC turacabandanye n'amakuru tubafitiye. Inzego zijejwe amagara y'abana mu ikambi ya Nduta iri muri Tanzania zivuga ko abana 172,000 bari munsi y'imyaka 5 bugarijwe n'indwara ya kwashi ituma badakura neza. Mu ikambi ya Nyarugusu naho abana bafise ico kibazo bagera ku 200,000. James Jovin yabiteguye.
Ibyo bitigiri byemezwa na muganga Tumaini Nyundo ushinzwe iby'ubuzima bw'abana mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. Mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika muri komine Kibondo kuri wa gatatu avuga ko bafise umugambi wo gukemura ikibazo cy'indwara zitandukanye. Agaragaza ko ibice 18% by'abana bari munsi y'imyaka 5 barwaye indwara zivana no gufungura nabi mu nkambi za Nduta na Nyarugusu, bapfa hafi buri mwaka.
Kama mnavyofahamu wilaya yetu na kambi ya wakimbizi na kule kuna watoto chini ya miaka 5
huko mubizi. Komine yacu icumbikiye impunzi zahungiye mu nkambi ya Nduta. Muri iyo nkambi naho hari abana benshi bari munsi y'imyaka 5 hafi barenga 200,000 barwaye indwara ya bwaki cyo kimwe no mu nkambi ya Nyarugusu. Ubu turi mu migambi yo gukemura icyo kibazo mu bana bose babarizwa muri komine Kibondo no mu nkambi zahungiyemo Abarundi no mu baturanyi b'inkambi za Nduta na Nyarugusu. Icyo kibazo kirahari, abarenga 70,000 bugarijwe n'icyo kibazo, ari nayo mpamvu turimo turashakisha umuti wo gukemura icyo kibazo kibangamiye abatari bake mu nkambi no mu baturanyi.
Wananchi wa Kibondo ambao tunawahita kwa jina maarufu kama host community,
ishyirahamwe mpuzamakungu yita ku bifungurwa PAM muri komine Kibondo yemeza ko riri mu migambi yo kongera ingufu mu bijyanye n'ubuzima bw'abana basinzikajwe n'indwara zo gufungura nabi mu gihe ridashoboye gutanga ibiribwa bihagije ku munzi. Uyu ni Sara Musangi yaserukiye ishyirahamwe PAM.
Ni mategemeo ya WFP kwamba angalau sasa watoto wenye utapiamlo watakuwa wanatambuliwa mapema.
PAM itegekanya ko amatohoza y'abana bagwaye bwaki azoza arakorwa hakiri kare mu ntumbero yo kubavura no kugabanya ibitigiri by'abapfa. Ikindi tuzotanga ibikoresho byo gufasha mu buvuzi no kumenya abana barwaye hakiri kare kugira abavugwe batarasinzikara cyane. Nk'uko bamwe mu bavyeyi babibwiye Ijwi rya Amerika, ibiribwa ni kimwe mu bibazo bikomereye impunzi z'Abarundi mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. Mu gihe iminsi yose bamira ku bugari n'ubushaza hafi buri mwaka, impunzi zo mu nkambi ya Nduta zivuga ko ikibazo cyo gufungura nabi kibasira n'abakuze.
Kuko impunzi yitwa impunzi kabisa iritabwaho ikaronka byose ibisabwa ibikeneye impunzi. Ahubwo cyewe mbona yuko ngaha kweri mwiyi nkambi kintu cerekeye ubuzima bwo mu bifungurwa kweri ndabona yuko mengo icyo nico kigizene kiduteye ingorane kabisa, kiraduteye ingorane gose.
Udufasha katwimvira ko bakaza babindi byo kujya nk'iripuka do kwezi torose ifu nibi n'ubushaza imatukoro nka umuceri n'ibiharage bakaza barabindi byo umuntu bezo ko cyo dushye kugira amagara meza.
Ubasaba ko hogira n'undi munsi mukatwimvira ko mukadukabira utwo kujya kaduha zindi zo kujya huko abantu kweri ama igwara yabaye mesha ma istoma.
Mu gihe leta ya Tanzania n'u Burundi bari mu migambi yo gutahukana impunzi zose z'Abarundi, imfashanyo zigenewe impunzi zaragabanijwe ku rugero runini bigatuma ubuzima bubi kandi bugoye cyane mu mpunzi zahungiye mu gihugu cya Tanzania.
Twahora duhabwa amagarama 380 kira muntu, ariko ubu dusigaye duhabwa igarama 320. Ni ukuvuga ubunjya zaragabanutse rwose, kandi binasubiye turonka injya zitameze neza nk'ubuzima bw'abantu buca bugenda nabi, haraho abatajya ubugari bivanye n'ubumuga bafise.
Ku bw'izo mpamvu impunzi zisaba leta ya Tanzania na SER gukemura ibyo bibazo bisunze amategeko mpuzamakungu agenga impunzi. Kuva muri komine Kibondo iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovine ku bw'Ijwi rya Amerika.
Iyi ni radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC.
Ijwi rya Amerika mu nkuru zihariye zibasobanurira ibijanye n'amatora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika y'uno mwaka. Umukandida w'umugambi wa Republican Donald Trump avuga ko ashaka gutegeka manda zitatu nk'umukuru w'igihugu, ariko none ibi birashoboka. Thomas Kamirindi.
Si ubwa mbere Trump atangaje ko yifuza manda ya gatatu, nko guhera mu 2019 yabivuze inshuro nyinshi. Ubu arimo arashaka iya kabiri, ariko mu kwezi kwa gatanu gushize ubwo yarimo yiyamamaza imbere y'ishyirahamwe rikomeye riharanira uburenganzira bwo gutunga imbunda, National Rifle Association, nabwo yagarutse ku gitekerezo cya manda ya gatatu atarabona n'iya kabiri.
FDR 16 years almost
16 FDR imyaka 16 imyaka hafi 16 yagize manda enye, simbizi ariko se twe tubaye ba manda eshatu cyangwa manda ebyiri.
Ugo Trump yise FDR ni Franklin Delano Roosevelt, azwi cyane ku nyuguti zitangira amazina ye. Yabaye perezida wa 32 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niwe wenyine mu mateka y'igihugu warengeje manda ebyiri, yari uwo mu ishyaka ry'abademokrata. Yatowe inshuro enye mu 1932, 1936, 1940 n'1944. Yitabye Imana akiri ku butegetsi bisanzwe azize urw'ikirago ku itariki ya 12 y'ukwa kane 1945, amaze amezi abiri yimitswe muri manda ye ya kane, na nyuma rero y'imyaka 12 n'amezi abiri ku butegetsi. Yari afite imyaka 63 y'amavuko. Kugera rero kuri FDR, itegeko nshinga ntiryavugaga inshuro umukuru w'igihugu yemerewe cyangwa abujijwe gutegeka, ariko abanyapolitiki ntibyabanyuraga. Ikigo cyitwa National Constitution Center gifite icyicaro gikuru mu mujyi wa Philadelphia muri Leta ya Pennsylvania mu burasirazuba bw'igihugu, cyazobereye mu bumenyi bw'itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika no kuryigisha muri rubanda. Kitubwira ko bamwe mu bo mu nteko ishinga amategeko yo ku rwego rw'igihugu Congress bagerageje kuvugurura itegeko nshinga inshuro zigera kuri 200 kuva mu 1996 kugera mu 1940 kugira ngo bashyiremo umubare ntarengwa wa manda za perezida wa Repubulika. Congress yemeje bwa mbere na mbere umushinga w'ubu bwoko mu 1947 nyuma y'imyaka ibiri FDR yaramaze atabarutse. Niryo vugurura rya 22 ry'itegeko nshinga ryabaye itegeko burundu mu 1951, 3/4 bya leta zari zigize igihugu icyo gihe zimaze kuha umugisha. Zari 48 wari ukeneye 36 byibura. Uyu mubare wabonetse ku itariki ya 27 y'ukwa kabiri 1951. Leta ya Minnesota iri mu burengerazuba bwo hagati bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika irangije kuwemeza. Rivuga ko nta mukuru w'igihugu ugomba kurenza manda ebyiri ku butegetsi. Nyamara Trump siwe munyapolitike wa mbere uvuze ibya manda ya gatatu. Hari n'abaperezida bane bayishatse birabananira. Ulysses Grant mu 1880, Theodore Roosevelt mu 1912, Woodrow Wilson mu 1920, na Harry Truman mu 1952. Uyu Truman ivugurura rya 22 ryasanze ari ku butegetsi rivuga ko ritamureba, ryatangiye gukurikizwa ku wamusimbuye President Dwight David Eisenhower wategetse kuva mu 1953 kugera mu 1961. President Ronald Reagan umurepublikani benshi bo mu ishyaka rye bavuga ko ari intangarugero mu mitegekere, yagize manda ebyiri kuva mu 1981 kugera mu 1989. Nawe yari mu banyapolitiki barwanya ivugurura rya 22 ry'itegeko nshinga. Bityo iminsi itatu mbere y'uko ava ku butegetsi yabigarutseho mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru wa televiziyo NBC ku itariki ya 17 y'ukwa mbere 1989.
The 22nd amendment that was passed by our own party here is revenge for Roosevelt. I think that is an
ni ishyaka ryacu ryashyizeho irivugurura nk'uburyo bwo kwihimura kuri Perezida Roosevelt wabatsinze mu matora inshuro enye zikurikiranije. Rirahonyora demokarasi n'uburenganzira bw'abaturage bwo kwitorera uwo bashaka inshuro zose bashaka nzashakisha uburyo rubanda barikuraho.
Gusa rero uwari we wese washaka manda ya gatatu yagomba kunyura inzira ndende cyane kugira ngo abigereho. Byamusaba ko ivugurura rya 2022 ribanza guseswa n'irindi ivugurura ry'itegeko nshinga. Iri ryabanza kwemezwa na 2/3 by'amajwi y'imitwe yombi ya Congress na 3/4 bya leta 50 zigize igihugu, ni ukuvuga byibura leta 38 byafata imyaka. Yaba rero Trump, yaba Biden, uzatsinda wese mu kwezi kwa 11 gutaha izaba ari manda ye ya nyuma na nyuma.
Ijwi ry'Amerika nino ngaha duce dusozerera igice cya mbere cy'amakuru yacu y'uno munsi kuri mikoro ari kumwe na Diane Ninahazwe yakoze Nadia Tahaya yegeranije. Ndabikibanuye ndabifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose. Ahaje turongera Samuel n'iminota 30 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda mayandi makuru ngiye kubategurira.
Uyu munsi abanyamerika barizihiza isabukuru y'imyaka 248 leta zunze ubumwe za Amerika imaze ivutse. Ku itariki ya 4 z'ukwa 7 umwaka w'1776 nibwo inteko nkuru yayoboraga icyo gihe intara 13 z'ubukoronize bw'Abongereza muri Amerika ya ruguru yemeje inyandiko ya nyuma itangazo ry'ubwigenge. Icyo gikorwa cyatumye izo ntara 13 zaje kuvamo leta nshya zigaragariza amahanga ko zigobotoye ingo ya gikoronize y'ubwami bw'Abongereza. Itangazo rihamye ubwigenge nubwo ryanditswe nyuma y'umwaka intambara y'ubwigenge itangiye ntabwo ryazanye igitekerezo kimwe gusa cy'impinduka, ahubwo byabaye bibiri by'amahindura bitewe n'uko ibintu byari byifashe muri icyo gihe, twavuga nko guhutaza no guhohotera buri munsi uburenganzira n'ubwisanzure bw'abaturage b'intara z'ubukoronize byakorwaga na guverinoma y'umwami George III w'Ubwongereza. Bibaye ngombwa ko abaturage b'uruhande rumwe basesa umubano mu bya politiki wabahuzaga n'urundi ruhande. Igitekerezo cya kabiri cy'impinduka ni ukwamamaza ku mugaragaro ko abantu bose Imana ibarimo bareshya. Iyi mvugo mu by'ukuri ivuga ko abantu bose bavuka bafite uburenganzira bumwe, hariho uburenganzira bwo guhabwa agaciro, uburenganzira bwo gufatwa nk'abandi baturage bose no guhabwa uburenganzira bukwiriye bwo kwishakira ubuzima bwiza. Iyi mvugo rero niyo nkingiremezo y'amahame abumbatiye igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ayo mahame niyo fatizo ry'itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, itegeko risumba ayandi mu gihugu. Ariko nubwo kenshi tutabashije kubahiriza ayo mahame, urukoza soni rugaragara cyane akaba ari ukubona ubucakara bwarakomeje bukamara imyaka 80 nyuma y'itangazwa ry'ubwigenge bwatumye havuka umwuka mushyashya w'impinduka yagiye ikosora ibikorwa by'urukoza soni uko imyaka yahise indi gataha. Ndetse na n'ubu uwo mwuka w'impinduka ukaba ugikomeza gufasha igihugu mu guhangana n'ibizazane bigenda bivuka. Perezida Biden ati, uyu munsi turizihiza ubwigenge bwacu, turizihiza ubwisanzure n'uburenganzira bwacu.
Mu gihe ibindi bihugu byashyizweho hakurikijwe imiterere y'ubutaka, amoko, amadini, Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo gihugu cyonyine mu mateka y'isi cyashyizweho bagendeye ku gitekerezo. Nibyo igitekerezo. Icyo gitekerezo kivuga ko twemera nta shiti aya mahame yuko abantu bose baremwe bareshya, abantu bose rurema yabahaye uburenganzira budasubirwaho. Muri ubwo burenganzira harimo amagara, ubwisanzure no guharanira kubaho neza.
All people endowed by their creator with certain inalienable rights, among them life, liberty and the pursuit of happiness.
Perezida Biden ati, ntabwo buri gihe twujuje ayo mahame, ariko nta na rimwe twigeze tuyitaza. None uyu munsi ndetse na buri munsi tugomba kwatura ku mugaragaro tuti ntituzatatira na rimwe ayo mahame.
Dr. Mash Production. Holy Seven, your smile.